Kā te hae te iwi, hei tātō tātou premier, ko tāna mahi nui a ngā rānei, he tautoko i a Tāmaki Makaurau, ke puta tīhu o te rohenei ki te ora pū anō, kei te pari, te tai o tātā, ki te kaunihera ārohe o Tāmaki, me te takaroatanga o rātou, ki te tuku mai i ngā whakamohiotanga, me ngā whakamaramatanga o te wā. Hei tā, Chris Hipkins, ka ātāro take hia e nei kūrakurakutanga, e hāngai pū ana ki te kaunihera.
One of the things that we've absolutely heard from Aucklanders is that the communications have been too few and far between. That is something that I think we can support Auckland and support the local response team to improve. And so we've sent people to Auckland to make sure they're providing that additional assistance.
Hei tā, Hipkins, kua kōrero rāua ko te kahika o Tāmaki a Wayne Brown. Ā, kua tono a Brown ke āwhinatia te kaunihera e tahi atu. Arā ki te whakaputa i ngā whakamārama o te wā ki te rohe.